Hapa bin Slum. Huyu maiti amekufa toka jana saa nane amedondoka, mpaka sasa hivi hamna gari, hamna huduma yote. Hii ndio hali tuliyokuwa nayo Kariakoo. Maiti amekufa toka jana, amefunikwa tu hapo shuka.